Enuanom Onyame no kwaredie no dɔɔso anopa nso ayɛ foforɔ ɛde ama me ne wo aseda ayɛyie ntontom ɛnka ne din sɛ ɔne ne ma adi ne yie yɛtoa yɛn 100 days of prayer no so no ɛnɛ deɛ yi ɛyɛ nea ɛtɔ so aduosia mmienu day 62 ɛne a motie yi ɛyɛ mo nuaba Linda Asarebedi Ako ɛne na ne a ɛwɔ dwomtoɔ no mu so no yɛ maame gyemfo a Asarebedi Ako mesrɛ moma yɛmmɔ mpayie adomhene anɔpa yi nso wo ma yɛaba wo yɛde w'aseda ɛbrɛ wo w'aseda dɔɔso pii na ɛrensa wo yɛ no mu da sɛ biara nko ne sɛnea woyɛ yɛn ɛna ɛyɛ yɛne so nti yɛbɛse yi a ne ɛfo sɛ yɛda w'aseɛ yɛtontom ne yɛkamfo wo nti anɔpa yi gye w'aseda w'ayɛyie ɛne wo naaseɛ ɛdeɛ ho san hyɛ wo nsa biom ne asrɛ wo bambɔ kɛseɛ no sɛ ɛnyi du wɔ yɛn so yɛsrɛ wo nkronkron boafoɔ no sɛ ɔmmɛka yɛn ho ɛnnɛ yi ɛwɔ yɛn mpaebɔ yi mu na ne nyinaa ɛnuru w'anim na wɔntenetene no ma ɛnuru w'anim ɛma yɛn ɛwɔ yesu din mu amen atifi asɛm no se have mercy hu yɛn mmɔbɔ yɛti wɔ sɛm no yɛhunu wɔ Matthew 3:5 nkyekyɛmu ɛnson Matthew chapter 5 verse 7 hɔ na wɔakyerɛ sɛ nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ amen ɛwoma a wɔato din sɛ thoughts from the mount of blessing page 22 twerɛfoɔ no ɛma yɛhunu sɛ mmɔborɔhu nyinaa ɛfiri nyame ne din ne nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ sɛnea wɔakyerɛ wɔ exodus 34 verse 6 exodus 3:39 nkyekyɛmu nsia na hwɛ ɔne yɛn ɛnni sɛnea ɛsɛ yɛn ɔnhwehwɛ nhu mmisa mpo sɛ aso yɛfata ne dɔ no mpo mmom no ɔhwie ne dɔ mu nhyira gu yɛn so sɛdeɛ yɛn so yɛbɛfata ɔnhwehwɛ sɛ ɔbɛtua yɛn ka ɔnhwehwɛ sɛ ɔbɛtwe yɛn aso mmom no sɛ ɔbɛgye yɛn ɔde abadae kɛseɛ na ɛhwehwɛ sɛ ɔbɛyi yɛn afiri amanneɛ na wɔsa yɛn mpira akuro ama yɛn na wɔn a ɛwɔ tema wɔ wɔn akoma mu ɛne ɔdɔ a ɛni awieyɛ ahyɛ wɔn akoma mu ma no hwehwɛ sɛ wɔbɛgye afoforɔ kyɛn sɛ wɔbɛka wɔn anim kristo ɔte akoma mu no ɛte sɛ suburo a ɛnwe da amen moma yɛnkɔ akoma so nsɛmbisa no so onua fabre kakra bi na susu onyame mmɔborɔ hu a wɔwɔ abrabɔ mu ɔhwehwɛ deɛ yɛma yɛn kutoo mpo ɛwɔ abrɔ a yɛnni nɔkorɛ ɛma no ɔntwɛn sɛ wobɛtumi akyerɛ no sɛ wodi mu ansa na wo nsa ka ne nkwagyeɛ akyɛdeɛ no amen na sɛ wonya onyankopɔn ahummɔborɔ mmusuahu no na ɛdidi wo mu a wo nkronkron no bɛboa wo ama wo nso woayɛ mmɔborɔhufoɔ na wɔn nso wanya ɔdɔ ne ahummɔborɔ de ama wɔn a afom woɔ wobɛma yesu aboa wo sɛ wobɛhyɛ aseɛ ne yi a na woama nyame adom no mu atrɛ de ama wɔn a atwa wo ho ahyia no anaa onua wode nnipa mfomsoɔ bɛkyɛ wɔn aberɛ a wontwɛn sɛ wɔn bɛbisa wo anaa ɛna afei nso wobɛdɔ wɔn aberɛ a ɛnni sɛ nti bia anaa na wohwehwɛ wɔn yiyedeɛ sɛ wɔsɛ fata anaasɛ wɔnsɛ mfata moma yɛnkɔ yɛn mpaebɔ nnyinasoɔ no so adansedie ne aseda mpa yɛdi kan no ɛfiri yɛnnua elham hɔ ɔse nea ɛsi n'abrabɔm ɛwɔ 100 days of prayer yi mu no ɛboro adwene ne nteaseɛ so ɛfiri sɛ mmerɛ santen na wahwehwɛ sɛ ɔne nyame bɛnya nkitahodie soronko nanso so wɔantumi da na 100 days of prayer yi mu no on a daily basis da biaa ɔtu ne ho asi hɔ sɛ ɔbɛbɔ mpayɛ no bi na nyame atie ne mpaebɔ ɔhunu sɛ ne mpaebɔ ne prayer life akɔ anim pa yie na ɔda ho nyame ase mpaebɔ aseda a ɛtɔ so mmienu ɛfiri yɛnnua hyɛman hɔ ɔno nso sɛ ɔda nyame ase sɛ watie ne mpaebɔ a na ɔrebɔ ma onua bi a wɔgya asɔre ɔse ɔyɛ n'adwene sɛ ɔmfrɛ no mmisa no hwee biom siane sɛ da bi ɔfrɛ no a na ɔka biribi kyerɛ no na ɔde yɛ mpaebɔ ɔdi ma mpayɛ tumi ɛwɔ ɔdi ma mpayɛ mu no ayɛ adwuma ɔbɔ mpayɛ ma onua yi ɔse nyame adom nti wasan aba asɔre na nyɛ sɛ waba asɔre kɛkɛ na mmom watu ne berɛ nyinaa asi hɔ ama nyame ne n'adwuma aseda nka awurade din Yet was so, and whom I am quiet and pie what I disreno so. Ne din kino, or say, bon pie a sre, then ya me ma win ya mo bro for, and money pair ben wo ever wa brabo mo. Ne tossum me no, ya mon pie ya ma addition for be ever me I be a won and who a chill won say, party true and poor one school fees a crano, a tree a home I a din a ma womo, yen sren ya me so big boy quine be a dear ma womo. Na ye sa mon paye se won adisuye mu no onyame be ye won kanifuo ye to aso no ye mon paye ma enuanu ma wo Zimbabwe ena na me fa sa akwanya we soso e de Ghana man aka ho eni aman ye wa bibre mu nyina hye nyame nsa esan se se ne ni mu no lockdown we aye internet fie ana ye hye da win won to me en so ano isan se e wose won pye kwaye adwuma nanso so lockdown nti emu aye den ama wo mu ani ase ne enim no nso so so won hye dan mu so a ebetimi akofa ohaw e di aba enuanu me mompa ye ma aman ye wa bibre mu nyina se onyame ambo aye na yade kwaye kese a se ne enim no ye healthcare systems aye wono entumi nso ano enu nti ye mompa ye nsere se onyame bebo aman ye wa bibre mu nyina lockdown period imu ɔmmɔ yɛ ho ban ɔmmɔ kwan bi nto hɔ a ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama adɔfoɔ a wɔabibire mu nyinaa yɛto aso no yɛnkae yɛnkɔ so ɛmmɔ mpa yɛ ma wɔn a anya COVID-19 yadeɛ yi nyinaa nenne yi yɛnkae asɔfoɔ a ɛwɔ Indonesia wɔn kyerɛ sɛ asɔfoɔ no bebree no anya yadeɛ yi sɛ nyame ayaresa basa no bɛyɛ duɔ wɔn so nipa ɛwɔ maamu no mu nyinaa ɛho ban na impo wiase afa na nyinaa so onyame aboye nyinaa ehu eban afei ye mompa ye ma adisuafo bi awa Brazil wo mo de omo se kwan o mefa so ye onyame adwuma ne so mbetu o mho asi ho no mo ache hand sanitizer e de ama ye maame no ye papa no mo a wo mo mfie akọ enimu ye nsere so onyame ebe hira wo nwuma pa no so na afei so wasan bo won ho ban na bro mo di juma ti se ye no man ko fa o haw amre wo mo afei ye to aso ebio e di odi man pa ye a ye saka e ba ene anopai ye kai ye pastor Clyde one ne ire Annette pastor Clyde e yare be bi oda no e dine ye sese nya men man nsa so na yare sabasa no enso na ko a eso ye san so etu ye nua ba da ko a nya men hira mo nyina amoy odi man pa ye ma no ne yanko swa mfani nshe nyame nsa sa so, onwa nyame na beye no re chichifo isa nse bibia ojina no mu oden nyame ka no ho yes sign son kai ye nua brew ani na busia ye ba Ellen AC Robert yankai no yankai Robert abusia ye fomo nshe nyame nsa soronko ojina nyame na ankasa e ma won den hye soronko won so esi mu maye na mehu abusua no mbo yesan so nkai won won wosa tibia ni nim se mia bebre esi ahwere ni kuno na ye ni ma ekuna fo nyina kina me nim se bia bi wo ha sa bi kopɛ wo mo ma wo mo kuno wo mo wofa wo mo maame wo mo papa kra bia nyame na ankasa e ma wo nyina den hye e wo bra e mo odin se ye ma wo mo wo nyame nka ye ho oh na dumti amen enuan me sra mo mpa ye nyamitu fo ye da wase enan so una mo asem so me ate wene asedan ka udin we shra ye ye da wase enana ne ye sra woni se ma honhom mayen wodo eni wa hu mo bro musu ye hunu na mayen so ya ye nhira e de ma afufura etwa ye ho ahia ye da wase so ba ye ye nsa so ye mpa bo ti fo na wo esan so wonyi wanim hintaye nti ye ba wo nchan a ye ba no anigye so ye ba na hotosuo mu sɛ wotie ye ewo Yesu Kristo de mu ti amen onua ana pɛ mi nim sɛ wotie nti abra wo tie no ma re mfi onua dɔfo bi a wo hwehwɛ sɛ ɔno nso ebenya asɛm bi atie na wo ne na ɛnkyɛ na ye san aso asrɛ sɛ momomɔde asɛ abra mo tie no be san subscribe to the channel YouTube channel na maye netimi aboama etimi atre onyame asem na mana adru echi nyame kan nyina ho na abra ye odi mampa ye yakoma so ade ye hwehwe frɛ urade ho makoma ko no onye mayen senya ne petie e wona dumti. Amen.